Vipers Management. Mukwano golise mukwano go, kata oyagala omusaleyo. Ebibye byakola bife bisanewo, opanga panga obudde bumuyiteko. Naye walabidde kyosiga kyokungula, naye nze gw'oyekera ndi muganda wo, ekitulemye okuwangula.
We're Obutayagaliza.